basi jono banda mwa na jambo banda mwa na kitaa mwingine kimo sote kwa mamuru kwa hiyo kika kule mna kwa tatu kwa hiyo kule mna kwa hiyo na marisha mpaka na kwa hiyo 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 Number one, I'm kipoti asani pale kando ya maji sina lakini kuonewa kamacho kumumbidi ama kumumkoto kipi jina jadi na asani fabili ya bandamaji kutumuli kwa mzani chikuno kutulika kwa kumana maji yangu ya bandamaji maji kani kwa chani ya kibawa kia mkodoni mkondo wa mwendamaji Mr. Amur AKA wa mchangani kamanda wa soani sasa salale kwa mwenero wa lupiga kwa mchangani kwa mwenero kuji na jokupo kwa mwenero kuji watoto wa kitu amedumu mchazare na abdulani na abuma kwa mwenero kuja kisani ala mwenero ya mbubia siku na kumbuka wako mkutani wengi sanani. Mtoto na ina Kimai Nemshi, alivyo kutoka kutumia, mtoto huwana Kimai Nemshi wa kutu, kibambuza, mkutani wa kumonde na mama, kumira na hana, ya mungu, baba sana Kimai Nemshi wa mabenezi kumeni, na baba Kimai Nemshi wa kutu, 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 I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm not going to be able to do that.
wonderful time for me to come with you. Marvelous, perhaps, when you think about the time of my life, but in the process, for a little bit of the time of my life, I never said to you, you know, that you really don't have any time to come to the time of the day that you want to know your life. So for my memory, that I can't wait to see the time of my life. But thank you.
I'm going to go to the hospital.